imigwi JDP yamaho yo kubungabunga amahoro n'umutekano umwe wo muri komine mugwi n'uwundi wo kugwego rw'intara ya Cibitoke bahujwe n'inkino zitandukanye za kivandimwe zo gusasagaza amahoro n'umutekano izo nkino zatunganijwe n'ikigo Senape cishinze kubura no gukinga matati zihuza urwaruka ruva mu migambwe itandukanye bikaboneka ko abajejwe intwaro n'abanyepolitike bashigikira ico gikorwa bikereka ugo rwaruka nago ko gorangwa n'umuvukano muri izo nkino zitandukanye abarushije abandi bakaba bagiye bahabwa ubushimwe aho twovuga igikombe amatelefone imipira yo gukina n'ibindi urwaruka rubona ko izo nkino zituma baba umwe
cyukuntu nabibonye byanegere kuko byabonetse babaye bamwe kuko habayeho kuba urunani byabonetse yuko ari abantu bamwe bari beshi batandukanye ariko mujya mwanya bari umuntu umwe mva bari bafatanye urunani
avunira kagoha abandi ko kuba mu migambo itandukanye bitabuza ubumwe
tuvuye gukubitana cyangwa kurabana nabi ndumva umenga gicyo no bahanura bo bivamwo bakabumwe bakabona kuko tuvuge gukorera umugambwe ari gufatana munda cyangwa ari gukora bimwe ruvumenga kurabana ikinyori cyangwa kurabana nabi n'ubumenga bo bivamo je no bahanura bakabumwe ibyo bakora byose bakabikora bafite ubumwe no gukundana no gufatana munda
abanyepolitike n'abajeje intwaro basabwe gufatira karorero kuri ugo rwaruka no kutikumira kwa bamwe nabandi mu bikorwa by'iterambere
iki cyabera ikigo abanyepolitike bwa ngo ejo ne bategura kuganira n'abanywanyi babo kubereka ko mujya mwanya w'iby'amatora baba ariko baragwana ariko nubwo bagwana ni ibyiyumviro bigwana twizereye ko rero iyi ni intambwe nziza cyane igiye guhamagara abantu bose kumva ko kuba mu mugambi runaka atabwo kumiriwe mu bikorwa by'iterambere nsabe ba musantere bari hano n'abandi baserukiye amakomite atandukanye mwajya makomite y'ministre de securite ko badabarandagira ko bose barimo kandi abarongoye imigambwe hano utusanga muri komite y'ministre de securite kuri uwo mutumba atawurimwo bivuga ko kuri uwo mutumba uwundi mugambwe udahari nizose kwidoga ngo abantu bacu ngo barakumigwa bya hamwe ibi babiye mwese murimwo kugira ngo ibizo byose tujyagirize iyo komite mixed security muhamagara abantu banyu rero bose gukorera hamwe abajeje intwaro barahari mubegere muganire nkuko inkino zose zibaye ngaha atawarabye ubundi nabi nabonye baheza bacu bagwana mundi ni kuvuga yuko rero twebwe abo twitwa ko turi ndongozi zabo duhaguruke twigishe urwaruka rwacu gukundana hanyuma gukorera hamwe ntihage gusigara inyuma iterambere rya twese
umwe mu bashinga amateka batowe mu ntara ya Cibitoke avuga ko iyo migwi izotuma amatora kurikira agenda neza
twarabonye ibikorwa bitari byiza muri kahise na cyane cyane byarifatiye ku badasanga imigambwe aho wasanga bariko barajyana barabana ribi mugabo hari ibiyago nk'ibi bashyira hamwe birafasha cyane no mu kwitegurira ibikorwa bya politiki byo muri kazoza ugasanga urwaruka kuko ni gorufisi ingufu ni nago rugira akariro gahambaye mu bihe by'amatora cyangwa kwiyamamaza iyo rero bariko barategurwa kugira ngo babone ko kuba mu mugambwe cyangwa uriya atari kosa biratuma rero muri kazoza ibyumviro bya politiki by'abana n'abandi byubahirizwa hanyuma amatora akumbure tuzaza turabona amatora ameze neza atara kujyana kurimo cyangwa cyo kugiranira nabi kurimo bifatiye kutasangiye ibyumviro bya politiki
naye abaserukiye imigambwe itandukanye barashimiga ikorwa Senape iri kirakora bagahimiriza urwaruka kwijukira ibikorwa by'iterambere
bajya bose bahuye mu bikorwa n'abari mu migambwe itandukanye mugabo bava no makomine atandukanye byatumye bamenyana rero uko basanzwe bava makomine atandukanye no migambwe itandukanye byabahaye kumenyana no gutuma umwe wese yuguruka ubundi
ibikorwa tubyakira neza cyane kuko muri sabanya frodebo ikintu cyose kiza gihuza abantu ikintu cyose kiza kizana umwumvikana mu bantu ikintu cyose kiza gishira hamwe abantu mutandukane bwabo turagishima cyane kuko ni nayo demokarasi kandi tugashimira n'ikigo Senap cyakora ibishoboka byose kugira ngo abantu mutandukane bwabo bashobore kuja hamwe bayage bashira hamwe atamwana n'ikinono no hagati mu gihugu turabona ko hariho ibiriko birahinduka kuko turabye hari ibikorwa ariko barakora urwaruka cyane cyane bibahuza nk'ibintu byo kwiteza imbere amakoperative amashyirahamwe inimigwi tubone rikiraja hamwe kandi badahuje ibyiyumviro ukabona duti ibi rero nibyo bituma abantu baganira mu butandukane bwabo
n'ukuri bijya ni ibintu byiza cyane gose kugira ngo urwaruka rugume ruri hamwe kandi bagume bashikirana haba mu biterambere canke mu igihose aba hari akabazo akana kariya kubutse cyane cyane mu rwaruka kuko nibusanga bashuha ugasanga rimwe na rimwe afashe ingingo zitabereye ariko icyo gihe iyo bari kuma bahura mu bikorwa runaka bituma bamenyerana ukwino banakugahera
urwaruka rusabwa n'abanyepolitike kwamagwibuka ko imbere yo kuba umunyamugambwe ari abarundi abavuka ntara arabavukana abajeje intwaro n'abanyepolitike nabo bagasabwa kubana neza kugira ubwo rwaruka ruronka uruvoma akarorero keza.